nguhaye ikaze ngaha kuri Shami TV nizere kumeze neza. Mu minsi yaheze twagiye tubashikiriza byinshi ku bigendanye n'abasirikare b'u Burundi bari gupfira muri Repubulika ihari intwaro rusange ya Congo bicwa n'umugwi wa M23. Hari amasezerano Repubulika Demokarasi ya Congo yagiranye na Everest Ndayishimiye w'u Burundi ariyo yatumye u Burundi bwohereza Abarundi ngo bajye kurwanya umwari wa M23. Ayo masezerano twayabonye, twayagezeho, ubu turayafise. Niyo ngira ngo mbasomere mbabwire ibikubiye muri ayo masezerano. Ikindi ndaza kubabwira ese mwari muzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye ahabwa imiliyoni 200 z'amadolari. Ayo mahera ndababwira aho yanyuze naho yagiye. Ndababwira ibirimo byose, abasirikare bakomeye bajya kuri ayo mahera ni bande. Ese utari kujya muri ubwo butumwa bizogenda gute? Mfise inkuru ndende, wewe utega amatwi nkubwire ni iki kishe inyuma y'aya masezerano ya Everest Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi ari gutuma isinzi ry'abasirikare b'u Burundi bapfa abandi bakaba bafunzwe. Aka kanya tumaze kumenya amakuru y'umusirikare ukomeye ahejeje gupfungwa kubera iyi ntambara. Iyi ntambara ya Congo irikiragira ingaruka zidasanzwe ku gisirikare cy'u Burundi. Intwazangabo 9 zirafunzwe muri police militaire. Zimwe zikogwa ko zabajije ibibazo bijanye n'intambara barungitswemo muri Congo. Izindi zagezwa ko zanze kuja ku rugamba muri Congo. Hari intwazangabo yo bipfungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda ngo ntibaje kugwana nayo mu 2023. Hari intwazangabo yataye urugamba muri Congo irahunga. Iyi ntwazangabo nayo yahunze iva mu Burundi mu gihe yari hejeje kumenyeshwa ko ihava ijyanwa muri Congo. Abasirikare b'u Burundi ntibatahura intambara bariko barashorwamo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Amasoko yacu i Kinshasa yo yemeza ko Perezida Ndayishimiye yahawe imiliyoni 200 z'amadolari kugira ashore ingabo z'u Burundi mu ntambara na M23. Hanyuma impera y'imiliyoni 200 y'amadolari ni iyihe yanyuze? Isoko y'ibanga i Kinshasa muri Congo ryaraye rimpaye kopi y'amasezerano Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bagiraniye ku munani guheze. Aya masezerano y'impapuro zine avuga ahanini ko u Burundi na Congo bigiye gufashanya mu vya gisirikare n'umutekano, ko bizivunira umwanzi hamwe mu gihe bitewe, ko bizohanahana amakuru y'iperereza, ko biyigusangira gusangira ubumenyi bujanye n'ivya gisirikare, ko bigiye gukorera hamwe imigambi yo kurondera ibigwanisho bikomeye, ko bigiye gushikiranira ku rwego mpuzamakungu n'ibindi. Ayo masezerano yanditse mu mvugo rusange, ntatomora neza ibigiye gukorwa, nta na hamwe avuga irungikwa ry'ingabo z'u Burundi muri TACOF, ntavuga ibijanye n'impembo z'abasoda canke izindi nyungu z'amafaranga janye n'ibikorwa by'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Congo. Iryo soko ryacu ry'ibanga ryatumenyesheje ariko ko Perezida Ndayishimiye yavuye yahawe miliyoni 200 z'amadolari, no kuvuga hafi imiliyaridi 80 z'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga ari mu impera ya Perezida Ndayishimiye, aho ku musoda wese arungitswe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bivugwa ko ahabwa amadolari 5,000. Harimo ayandi mahera agenewe kuba agashirika bute k'abasirikare bari ku rugamba muri Congo, amadolari 200 ku musirikare. Amakuru y'uru rubuga atuma ubutegetsi bwiga uko kunezereza abasoda ariko bikanka. Kuva dutangwe gushira habona ingene abasoda bari mu ntambara ya M23 bibwa amafaranga yabo, leta yatanguye gutanga karusho. Twari twabwiye ko ku madolari 200 hafi 180,000 bandikiwe ku kwezi abasoda bari ko bahabwa intica ntikize, 150,000 ku ntwazangabo, 190,000 ku bisongerezi, n'160,000 ku basoda batoye. Kuva hijya y'ejo harabaye akarusho, intwazangabo zatanguye kuronka amadolari 100, ibisongerezi amadolari 70, abasoda bato amadolari 50. Abasoda bari baziye ayo mahera amashasha azanye bene iyo yahora aja mu mezi aheze. Ako karusho kavuye rero kuvyo twatangaje ngaha. Amakuru dufise kugeza ubu avuga intwazangabo 9 zipfunzwe muri police militaire i Bujumbura zizira intambara ya Congo. Bamwe bazira ibibazo babajije kubijanye n'ingene bambika umwambaro w'igisirikare ca Congo. Ibitekanijwe by'agahembo kabo bene ibikurikira baguye ku rugamba. Abo bafunzwe kubera ibazo babajije ni Kapiteni Manirakiza Jean-Marie, Kapiteni Bayubahe Emery na Lieutenant Bararunyeretse Roger. Hari abapfunzwe bagizwe ko banse kuja muri Repubulika yari intwaro rusange ya Congo. Aho tumaze kumenya Lieutenant Niyukuri Gervais, intwazangabo Lieutenant Colonel Martin Hakizimana yahoze igwana muri FTD. Yo bivugwa ko ifungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda bahoze muri FAB no muri FNL ngo ntibemere kuja muri Congo. Hari izindi ntwazangabo ziguma zihunga. Abo tumaze kumenya ni Lieutenant Hatungimana Edgar yataye urugamba ari muri Congo, asiga ibikoresho byose bya gisirikare aca arihungira. Uyundi twamenye ni Lieutenant Nkundabagenzi Joseph Gautien yahora akorera mu ikambi ya Muzinda, yahunze igisoda kwigenekezo rya 11 z'ukwezi kwa 11 2023 ahejeje kumenyeshwa ko uwo mugoroba nyene yari kujanwa muri Congo. Bano basoda bose bavuga ko batumva ico baja kugwanira muri Congo, ntibumva ingene bajana kugwana n'insoresore zitanabakunda, ntibumva impamvu bambi ku mwambaro w'ikindi gihugu, ntibumva ingene bapfa ku rugamba, imiryango basize ntiyitwararikwe, ntibumva ingene bagwana bigatungisha abakuru b'u Burundi, ntibumva ingene baja kugwanira uruhande rumwe rw'abari mu matati kandi Burundi bwitwa ko ari umuhuza muri Congo. Banavuga ko batumva ingene bashorwa mu ngwano igihugu kitemera. Ubu rero hari amakuru y'ibanga n'ubundi dufise aravuga urutonde rw'abasirikare 8 baherutse kugwa mu ntambara ya M23 muri Congo. Izina rimwe muri ayo 8 twari tumaze kuri bahani Caporal Chef Caporal Jerome avuka muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Abasodindwi basha bari muri urwo rutonde hari uwitwa Caporal Chef Ntirangibagira Philibert afise HR125220 yavutse mu 1981 ku mutumba wa Mpinga muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana. Uyundi ni Caporal Chef Nyandwi Joel afite HR17633 yavutse mu 1982 ku mutumba wa Nyarumanga muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Uyundi ni Premier Class ni Kwizera Terence afite HR264757 yavutse mu 1981 ku mutumba wa Nyabizinu muri komine Buzina Buziga mu ntara ya Ngozi. Undi ni Premier Class Mandela Gerard afise 29495 yavutse mu 1995 ku mutumba Muyinga muri komine y'intara ya Muyinga. Hari kandi Premier Class Bararaguzwa Etienne afite 29020 yavutse mu 1998 ku mutumba wa Bikingi muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Hari kandi Premier Class Niho Kubwayo Fulgence afise 27736 izo ni numero de matricule yavutse mu 1997 ku mutumba wa Butangazwa muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi. Hari kandi Premier Class Niyonsaba Egide ufise numero de matricule 27871 yavutse mu 1998 ku mutumba wa Gisirikare wa Gisikara muri komine Taba mu ntara ya Gitega. Hari bano basirikare bose rero bari muri 6e batayo ya Takof, abo nabo nabamaze kugwa ku rugamba. Mwibuke ko mu minsi heze hari abandi bashinguwe mu minsi itambutse. Kugeza ubu ntacyo leta ndayishimiye iri kirakora ngo ibuhuza abasoda bafashwe impiri n'umuhari M23, naho ku mugaragaro leta itemera ko hari abasoda bayo bafashwe. Amasoko yacu y'ibanga yaduhaye urutonde rw'abasirikare 8 mu biro bikuru by'igisirikare bemeza ko babuzwe irengero. Muri abo basirikare harimo abasirikare batatu baherutse kwerekanwa na M23. Hari Adjudant Chef Ndikumasabo Terence afise numero de matricule 2568 avuka ku mutumba wa Nyamiyaga muri komine Gisozi intara ya Mwaro. Uyu niwe yiyise Kaba Chef Niyongabo Thierry muri ya RLS ya M23. Hari kandi Premier Class Ndikumana Melance afise numero de matricule HR27742 avuka ku mutumba wa Kiga komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Hari kandi Premier Class Nzisabira Ferdinand afise numero de matricule HRD6962 avuka ku mutumba wa Ntamba komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Uyu mwidondoro utangwa n'igisoda utandukaniye n'uwo Nzisabira Ferdinand yavuze mu irere si cyo kimwe n'utangwa n'abamuzi. we yavuze ko ava mu ntara ya Mwaro n'abamuzemera ko ava muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Abandi basirikare Gisoda kivuga ko babuzwe irengero. Tuzobagarukaho hanyuma. Ikiboneka hano nuko Gisoda kidafise intumbero yo kuja kuvugana na M23 ingene abasoda bo Burundi bore kugwa mu gihe cyandika ko babuzwe irengero kandi baramaze kwerekanwa ku mugaragaro. Ikindi kibazo kibabaza cyane abasirikare b'u Burundi mu gihe bazi ko bafatiwe ku rugamba atawuzoba abanezwe. M23 yo ivuga ko yimirije kwerekana abandi basirikare b'u Burundi yafashe miri. Mu zindi nkuru tuzogaruka ku ngaruka zindi nyinshi intambara ya Congo iri kiragira ku gisirikare cy'u Burundi. Icyo bikoze abasirikare bose baba bavuye muri FTD, baba bavuye muri FAB na FNL baravuga ko badakeneye kuja gupfira muri Congo mu ntambara badatahura. Hano umuntu aca yibaza kuko imiliyoni 20 z'amadolari zigabugwa n'akagwi gatoya k'abategetsi zirakwiye kugira abategetsi bemere ku gisirikare cy'u Burundi gisambugwa n'intambara ikirabera muri Congo. Mu minsi heze ubwo habaga ikiganiro n'abamenyeshamakuru cyakozwe n'umuhari M23, umukuru w'uwo muhari bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko yagiraniye ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwana Evariste Ndayishimiye, ndetse avuga ko yumva intumbero M23 igwanira ariko mu nyuma aza kurungika abasirikare. Ibintu M23 ivuga ko bidasiguritse ndetse ko byayitunguye. Evariste Ndayishimiye yarungitse aba basirikare kujya kugwana n'umuhari M23 muri Congo. Intambara bagiranye amasezerano n'umukuru w'igihugu cya Congo bwana Felix Tshisekedi agamije kurwanya M23. Iyi M23 murayizi ntikinishwa. Gushika ubu irahejeje kwica benshi mu basirikare b'u Burundi ndetse n'abandi yabafashe impiri. Ivyo mwabisanga kuri Ishami TV twagiye tubashikiriza iminsi myinshi. Aba basirikare bahejeje gupfira mu butumwa muri Congo bafuga mu buryo butazwi, ndetse igisirikare nico kibikora. Ndetse niyo bitagenze gutyo hari abaza gushingurwa n'imiryango yabo. Mwabonye nka gashira hamwe ingene yashinguwe rero bakora ku buryo imiryango idahura. Donc bashira ko amasaha araza gutuma abajyango baje gushingura uyu baraza kuza basanga uwundi wahejeje gutaha. Muri make iyi ntambara yo muri Congo iri kugira ingaruka ikomeye ku basirikare b'u Burundi bari muri Congo ndetse n'igihugu muri rusange. Ese izi miliyoni 20 z'amadolari Felix Tshisekedi yahaye Evariste Ndayishimiye, izo miliyoni zizokoreshwa gute? Ese ntago ari umutungo wa Evariste Ndayishimiye? Ese ntago ari inyungu za Evariste Ndayishimiye ubwiwe? Ese ababoherezwayo aya madolari barayabahereza koko? Amadolari 200, amadolari 150, amadolari 100, amadolari 90 canke 50? Ese koko birakogwa? Ese aba bapfirayo bayahabwa nande canke birarangira? Ese aba bapfirayo imiryango yabihabwa iyihe ngurane? Nshuti namwe bagenze mudukwije ngaha kuri Ishami TV murazi ko tubashikiriza amakuru y'iba bikorera mu karere k'ibiyaga binini, haba mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse n'andi hatandukanye. Aya makuru kandi akagushikira uruwa mbere. Fiona kuri sabone niba ukoresha igifaransa, niba ukoresha icyongereza ndetse subscribe, ubundi bizajya bituma ubona amakuru yacu agushikira ibihe byose. Hanyuma ibindi mubimbaze, njyewe mba mbafitiye amakuru yo mu ibanga. Mugumane natwe, turagaruka mu kanya.